לא זה לי מה לסלם. יעני מלא, מלא עלה במאי. Nesui, share the doggy for a calam. Lole lava my tupo. Kata kisea te tau ki porokalama. Koe ki live foloa o sea te ngaha ahoi fia te ikeu live i atu. Ka ko fafeta i maupike o tua. Ko inga koe tau maua ki whainga maari e koe ni. Ko inga te mo ua te ahoni ka ko saia maupike o hao. O kau ngā pōpō mo whakamaama ho tau kāinga. Koe kuonga... Whakairi fia an tukeu ngāwe ake atu i he eku laivi harea whaingo fua. Whatapu peau kore ke uhuwhanga he ngai whatapu. Ke koe uhi ngā ke tukeu ngāwe aka harea whaingo fua. Ka ki mua maupe ke tau kamata tau whakawhe i e lau maari e ke uhi ngā ke kau he tau mea. He ka pau he kai ke kau a sihova i he langa oku ke whai mou. Moi ngāwe o kou whai, hei kai peke ai ha uta anga e, pe koe a o ke ngai tau mua, pe koe uhinga anga ia o kou tau pea moe, e o kou feel so sad, koe uhinga koe ngahi halafononga o kou fōu mai ai e tonga, e, pea, oku whakalirifu. Eh? Ai ngai ta whaaki mo e ria ke. Ka te unofo maupe i he eku ki i te pu i maka. He ikai ke u laka laka holo. He kui ai pe tangata mo hono malae. Pea i he ene pehe te u nofo pe i he eku te pu i maka ke u kau ngā kau. Pea moe kautaki kotoa. Oku nau tu ke langa fonua mo langa kakai. Pea oku ihe eku wakai ke malae oko uiai. Pea oku tangi oku loto. Koe uhinga, koe ku lava ke sio loto ato. Kiha kakai, oku nau e iku iku, o whaingata iaho nau ata mai. Koe uhinga, koe ikai ke mau ai mahino. Pea i ene pehe, te uki i whakamāmātu pe, ia ki i mea si. Ka i he taimita tau pe, o kou kore ho o moutokanga, pea ikai ke ngātai, kai mahino ki he tonga, oku kai ke aha taha e whatongia ange, ki he e te mea kako ki tape. Koe uhinga e ku whaka amu atu kainga tonga. Ke mou toka ngā iange, ko ki mou tolu, ko lahi e kakai. Oku nau tā mai, pakono mo ni pe, oku ikai kou ku ihe ni, ke uhanga o tā i hanga awe a hata, he oku ikai ke u ilo atau ke ne ngā awe. Ka kou whaka amuange pe, na e lava ke mō ma'u ai mahino. Ko hono uhinga he oku kau ki tau tōlu koe kakai tōngo fua. Pako uhinga e tau tōngo fua koe si'i ai ilo. Pako uhinga angaia e ku laivi atu. He keke u lava au o tokoni ke ngai mea na e fai ea kakai ka mō tōlu. Ka te utala noa atu pe. I he whaka amo ke u toko ni i ki mou tolu, i he whaka kau kau i a ngeha o mou mea. He koi uhi ngai ni, ka pau lewa teu, ka pakaha lewa ho toko ni sinta. Koi tu o fihai ni ai kakai, na aku whaka a fei, ke na wō mai o ako o hange ko e ku ako. Whakamore more teu o a... Nu usila astereria tonga, he ikai ke ulava au ke u right apu ha service pe te u serve ki mou tolu. Ka e lava pe ki te mou lava pe o fika auti i he eku whanki i live, pe te mou lava ai pe o whakafuo fua ai ke mou lava o whekumi ke hangahi polo kalama pehene. I he whetu o mou iai, mo mou kumi ha taha lele, koe uhi ngā tene hanga o awe ki mou tolu, ki he whetu o mou iai, Sai, whewhene, koe mea kou wha amu ki ai ke mou hanga o toka ngā iange o ku lao ai whetu o kotoa. O ku lao, Pea o ku iai ngahi lao e o ku ne hai, He ku iai, koe ku whaka amu ulu aki, Tonu ke mou tala noa whaka aho. Mou tala noa aki ai fo irea, koe mani, laundering, right? He koe ni ai koe i loi o ku whanongo kia ho tau te ringa, fuwhangai whakatapu, pea whakatala noa i whaka aho, o ku lava lewa ke puke puke e manatu i koia, aiha, ai paloparema koia. He ka pau he keike ako kia i tau whakau kau ka ainga. Ke tala noa i oku iai e kakai kā kā. Ok whanonga whātahape mo tau tolu he aha kua toa. Pako e ku whaka amu atu ko e uhinga e ku poini ulo aki, ai ke tau familia, pa moe term, pa moe language, he ku lava oha, o ako ai e whakau kau, e ako ai e tau whānau. Ko e whine motu a koe ni ko kui ngā ko sintawa ka uta ulo awe, o ko nofo au i Hawaii ini. Pe he ikai ke ulava au, he kwea kakaia, o ku nau servesia te nau tolu e nau palani, mo e nau businessi ki e ngai whonua, i kai, o ku kai ke uta, o kou talato, o kai ke lava ia, he kai ke ulava au servesi ki mou tolu me iai. Ko Amerikani toko taha pē mo ka anata, o kou tui, ka kua pau ke ulai seni, i he ngahi state koe, o kou hanga servesi ata, o kou hanga whare iai ha kakai. O ku ikai ke u alua tupe o mapuno a pe e ku lohi a ki ia te kakai koe, moi kakai koe, moi kakai koe, moi kakai kai. Whanonga fuoloa mai au koe alu enke ta oe wanoa e ku ihe kautaha koe ni. O e kautaha ia koe ia koe kautaha lahi taha ia. Pa koe ke u whema e au ke mou tolu, ke mou ke u pihat, ke mou mao kau. Ia o koe ngahi ako ia, o ku whai hange koe ahoni, o koe ako he tolu koe na Hawaii, o ku whai ia. Ihe sum. Pe au taimi ke heke heia, ai au tau pehe pe tau tolu, koe fui ia, koe ua he aho ni. Ka au koe tau mu aia e ku video. He ko e ku laivi a aku, ko e ku ofa koe, he o ngoi he toko taha koe na ane more ene paanga o kwa nge kaha. O ko feel their burden. I feel for them. O kua wo ngō i whaka ofa ia. He koe ha mea ia o kou aluatu ai ka inga o whaka māma. Toka ngā ia nge o ku ke whi ao ma upe. Pea koe hū mai koe ia, I think koe uluaki money laundering o ku ui koe uluaki koe placement. I think koe wā o kui koe layering, pa koe tolu, I believe koe integration. O koe pe pohala e ku mā o ka te mō kako eni. Me ene tāte u tala atka mō tolu. Koe kalasi kehe kehe ia, kua o si hook apu ai ngahi panke, I he ngahi feitu u koto kotoa pe. He oku o si pipike la o ai. Pe oku lava pe ke nao Tracy e nao tolu. Even oku te ike ike a o, ka ku o si whaka ilonga ia I he huholo ai ngahi paanga, ki he feitu u moi feitu u he, e koe tō mui pe ka e mā au ia, e? Ka ko e ku whare I atu ka mō tōlu. O kei keo whi mā au ke mō wā o toki ako, ko mō tō lalo. Pe o ku fuu a whiki ai whakakau kau a ngai whamiri. He koe more koe e lau a whi mō e lau mano. O ku whakatupu stress ia. Pe o ko e ku wiri whia na a whai whai kua maha ki māfu hataha. Ka ko e ku whare I ene. Whi mā o rewa ke hā. Ai ke rongo e ku positive mo ui, falala o tua, falala o tua. He neongo ku more ho paanga. Falala pe koe ke o tua na ko ha me a eni ke ha. Ke nehanga teu teu I ai koe ke ke poto. Eh? Oua e ai ke ke sio ka ha me a ku pass, pa ke holi rewa koe ke ke rongo I ke ha. Mai e stress ko yahuri whake ho whakaukau. O guai feitu u ke te feitu u taki ki ai. Ihe steiti, ihe pure anga. Peha, ka koe me ane koe koe wha am ke tau tokanga ki ai. O kui ai ho tau wha ahinga o lunga anga whakatonga koe ofa vare. Pa koe ofa vare ene. Eh? Ai ke mō wako me a koe koe say no. Even koe to whamiri to tonu. He koe tangi atu pe ai toko wā ke toko wā kuongo ia. Peha, homo ho tolu a whee ke toko wā he okuha. O kui ai e ngahi, o kui recruiti ia e ko tā noa koe ni mou alu ki he ngahi leia koe ni koe oi money laundering. Te mou alu mou tō oku kukolu pē. Mea ko tō apeku mou whema oke mou ilo oku mou olawa pē o sio ako ke ai. He hau ia he viti o hau ia. Mou o tau tō sio ke ai. He koe hau tau tolu. He mama o. Koe ki tau sa ia tau tō ke tau o ako ngahi mea pē he. O koe ki tau wha sa ia ke tau o investigating. Ai mo o ni ke tā wako meha kakai, o ku osi ai ngahi lao he steiti mo e feitu ko tō tō ape. Mo o pe o kukolo. Eh? Kukolo I ange ai anga ai panga kaka. Koe ngahi pō tala noa ko o atu he na ua ngō I au pito ai tangi ai kakai koe ni. Pea ko e ku kore atu, kainga, mo mālohi, he ka pau te mo o mai e fo I whihala ke e taha. Eh? Ke ne hanga kuluki ai ke hufanga I whakatapu ke mou whase sere. Takusayang e tamakaaka ai a poto ia he hao ta utu he tau whakaukau. Yes, it's done, it's over. Okay, forget about it. Tuku ke he lao ke ne tok whai mai hono clean apu ia ka ke poto rewa now. Ai ke ke learn how to say no. Eh? He kwae mea, even koho whamiri. Talange ke ai, no. Ai ke poto he arrange me mea, koe paanga ai ke totongi o whare. Koe paanga ai ke totongi e kukā. Koe paanga ai ke totongi ako I whānau. Koe paanga ai, tapu ke toi ala ki ai. He koe ofa vare o kunehanga ha. Ave ki te ke whapouri. Eh? Ai a koe uhinga tu kai ngā tonga koe hulu tu a pēni. Si e kua ngō I kua utangi kua unā. Te a kea, he kei keu hanga au o ha. Koe keu ila tau ke ngāwe ai kakai koe ia. Eh? Ka kua, whai tutu in person tā ke ene mea. Kei keu tā, I say no. No. Kau ka ofa, teu ofa a ki pē, ai mea kua mao. Eh? Ka he ikai keu alu o toha pa anga whaihala o ave ia kea. Ke uto o mai e awe, ka e ta e taha ku api, koe ha, koe ofa vare ia, koe ka ie ke say no. Whenga I ke tau pōto I he say no. Ai koe ulu aki, whenga I ke mō pōto I he alo ki ha, alo find out about things before you make a decision. Eh? Ua ki ai, ai ke learn how to say no. Ki ha mea o ta e ta e pau. Ka e ua ha, eh? Kou whaka ofa ia he ka kai koe ni. Kai ha, kai whake o ila tai ngā e te volo na e whai. He kai ke wātā tātu, mea. No, he kai ke o ila tau ke whaunga koe ia. Eh? Pea koe hae uhinga koe ia, koe uhinga tu pe kaki mō tolu. He ane, mālau pitsi lava mai. koe ku uhi ngā tuia. Koe ha, ai ke mō pōto he pure iho mō whakaukau. Sai, koe ku uhi ngā. Pea ka hāre vai, ka pau rewa ku ke osi ilo o ku tu he vei vei wai ai toi maho pānga. Whei ngā rewa ke ke alu rewa, kumia vei tu, he whakalao, he koeni. Koe kovi anga ki tau tolu, koe ngalongo fue whenga tāna tau iai. Oua, ke pehepe koe ku osieni, meihe, hau ai kakai kāka ata utou fui ata mai. He? Koe ne osieni. Whaka osi, pia whaka osi. Te u alu lewa ke uhanga educate myself. Ihe situation koe. Ke oana te ahata e hao kāka iau. He? Pako ia, ko koe pete ke whai tutu unika koe. He, kai te ke lava koe ke whai tutu unika hai. Pako e ku fale i atu koe ni ka ainga he kohok malae. He? Mou alo o whenga e ke mou wako. Mou tolu o ku iai e ku ki ikalasi mahalo ku minite fi. O ku, I think minite tolu nima ke minite whanoa. O ku ha, o ku lere atu ia i he tolu Hawaii. Hanga o kompea ia o whakatatau ia ki ho taimi he state o ke iai. O ta anua peni amerikani. Pea ha, o si koia, kuia i hao whehu, o ki kai fie mao enia ke ke kau koe. To be honest, i ha kakai o kou fie mao ke hu mai ke wakoi, uluaki, fie mao ai kakai koe ha, ke smart, smarter than me, ok? Hana uhinga, ke ne iloi ene mea, eh? Ke ne iloi ene a mea koe o kou wakoi atu ki ai, pea ha, pane iloi okuha. Oku tonu molerei pe oku ha. Eh? Kou mea ia o kou pehe atu. Ka kou fie mao ha taha ke hao ke wakoi, fie mao au ke hao ke smarter than me. Ok? Ua ki ai, kou fie mao e taha ko ia ke whaito tonu. Eh? He koe ha, koe taimi koe ke te uhanga build up you, ke aluha ke hoko koe 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 tokoni vice president ihe ngā ue o kou iai. Oku ha, oku falala, oku ke poto eha, whee ngai ho o sivi, moe ha, moe ngahi ha, ngahi o tu mea ko ia ke lava. Kai ke, tukue ke ta whaaki, ka uke whee hau pe ko ako atata, tun ini mai pe ko ia kea. Ke fo itaimi koe ke ako ai. Ko ki tau tō luta ton ke li liu e tau whahinga mentality. Ko u hinga me o kua ue kakai kākao o ha skemi homo ata mai, koe ha. Koe si i ai i lo. Si i ai ilo. He ka pauna e lahi e ilo. He e lama e he kakai kākau o skem ho atamai. No. Koe nau hū mai pē koe e kakai kākau ko e tu pēu taunga tonu. A au ko toa ho mou uto hū whanga e whakatapu. A au pē ka e rewa koe ha. Ke tau tuhalata. Pa koe uhi ngā tūia. Fie mao he ki fine mo tū a koeni. Keu si i to koni atu ki ho o whaitu tu uni. Ki ho o me a. Koe whi māge hao koto tōng maha peni uri ki tāka te au. Kai tupu ngā ko hoku mala e, o kou whi e mao ha kau tonga lelei. Fon hoku ofisi he kau mūri. Pea koe ha, whi e mao le vaha kau tonga lelei ke mōre ke hau taimi ke nā ulo. Ke nā uhanga a koi atu ha kakai ho nā u whāmiri. He, ke ha ke nā ulo. Koe ulo. Koe ulo, koe kakai whaitotonu, koe kakai oku whakalao, koe kakai oku mahino, koe kakai oku hoko, koe kakai taki. He koe taki, you need to learn how to lead by example. He ko o lead by example, koe ulo ia. He koe ni, ilo kakai kaka, maarie e nau whakamatala. Ka koe action, o ku hū he fihi, pia hū he ha, he whenga ke mau e pa anga vave, ke ha, o ai o ha, he uai peho mou uto, hū whanga he whatapu, koe ko ku hinga atu eni, ko aku lau atu aki mou tolu, ko e ku whenga i ke ha, ke utala noa whakahanga tonu, ki he ngahi hala whanonga na u fau mai ai. Pia ko e ku whaka amu oua na atoi ai ha tonga. Tene toi fou ai hala na ake fou mai ai. He, ai fuulau miriona. Who on earth? Kene tanake ua miriona, ai fiha miriona. He, ie taimi nou nou. Koe me aia o kuui koe scam. He, ka ai ha taha o kune feinga, kene to'o ha paanga vave. Oua te mou feinga ke mou tō, iha kakai o kunau tala ate mau ho mou kilu mou mou. Ko e whenga ia ko eke ne hanga ha. Heu ko toa e mea kuknofo iho whamirika ha. Ko e ngawe i o e awhi o kuha. oku taimi loloa. Pa ke tānaki he tā ukeha. E, ko ingai o kou tātala lahi atu. Tokanga he koeni. Ka kai ke poto he ahoni, te ke toi tōpe he lua tatau a pongpongi. Pea moe mahina katu, moe mahina he neono me hen, moe tau kahau. He oku maalie a ngahi fōunga ia koeni. Te utaka mōtolo. Oku maasia te tau ki polo kalamahe tau. Hawe i tā, eh? Hawe i tā. Ke ha? Ke utaka oku staimi si si i au pito ke whakamata lai at a e fu experience he tawe wanoa o kou iai. Pea koe kia ha mea ia koe ha. Koe a koe ke utalatu o kubai, no, pa utapu ia ke walau ka hapaanga. O kuou whakamatalai me a kotokotoa pe, pe a ku hau ia he pepa, pe a ku oatu whakahanga tonu ia, i he e-mail, pe ko i he Zoom, pe ko e ku talanoa totonu ka te koe. It's about time to stop the bleeding. Kai kai ke ulawata ofi koe. He ulawata ofi koe. He koho o mea. Koho whaamiri. Koho o paanga. Ka oku fuu. It's too much. Ke ha? Ke va inga e tonga i he tonga. Te utukua ki ipe. Koe ha? Koe si i si i a i ilo. Ai ke tau mafa. Hange koe o tau. A tikte ti ke ha. Ke angahi whakataha. Oku develop ai ki tau tolo. Eh? Fono e steiti ke heke pa mo ngahi yako. Oku iai ngahi polo kalama. Mo wō ki iai ke lava heku take time to build up you know e tau mahi ni. Heku os tau nofo tau tolo mo e wha ahinga level o pe o e understanding pe tau pehea e pe tau tolo ia koe ha. Sa ia. Ka. Os to tonu ke o hake ki a next level. He kai kaia, koe le volo ia mahino ko ia koe ha. Ki le volo pea tau tolu whakatonga na tau hau me motsi. Pa koe motu si ia koe ia. E fe unga pe ia ia ia. Iho to ki kolo. E? Koe ki feitu na u hau me eko ki te po i makasi si. Pea ha, ka pau teo ke nofo e pehe moritonga koe ia moe ki whakaukau, whakapuku puku pehe. E ha, e ofo au ia ka koe ha. Melemo, 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 melemo. Ko kore pe atu pe kai ngā tonga ki laivi koe ni, mou share atu ke si na lava aonga ki hakakai, mou manako ke mou alu ke steiti, mou alu ke steiti, o kuei ngahi polo kalama ai, ako, ako, kia, o kuei ngahi polo kalama ai sia si, kuei ngahi polo kalama, mou si o ka hataki, mou wō ki iai, mou wō eke eke, kai oa na a fai fai, o ku tau si o ki hakakai, o ku ha. Kakai o ngutu maari e, he ha, vilo ya fo ifa kaukau ki hapa anga vave. Oh my gosh, o kai ke u ilo atau ke ngai mea nai fai. Kako si i kau ngā mama hia peko, mea kou kore atu kai ngā tonga. Mou ofa mai, mou ofa mai. Ake tau ake koe langa tonga ai masiva, fo i masiva kou fei ngā ia e au. He keke o ataha paanga ma haki kakai o kou seata o kou. No make sense ka te au ke o ataha paanga. You know, but no make sense ka te au ke o ave kia. No, o kou saia ke o sapoti ha kakai o kou nau ha. Whaka mo uye ngahi lau maari e fia nge au. O kou nau ha nga sapoti ha ngahi mea o kou ha. O kou si au ke facts. O kou ke o si au ke whāwai. You know, pako uhi ngā atu ia. Ngāri fu mea tala noa, oh, fu noa mea sinta, no. Kou tala tā mea mo oni. Paka pau te ke whai te riha i pio, te si o koe video. Tuko e ku video o atu ia anko ia tiriti katoa. Ka te u tala atu, koe o whā pēne o kou whai. O whā pēne o kou whai. He koe ha? Koe hala whanoa na os fō mai he ngai scammers. Pea ha mālo e ku hao. Pako ku uhinga tu, mo wo pull out the money laundering, he te mo lava ilo ia inga he mea koia. Fie ako, o koe hea mo lava yo al ke Facebook kaka ke mo lava kukol in, e ngahi ilo mo fie mao ke mo sio ki ai. Ai ke mo mao e mea koe, koe koe loto, moe atamai viviri, moe fie kaia. Ai ke mo koe fie kaia hata, oku ha, oku viviri ki ai. Ka ewe ha, fie kaia pe moe tau tupe, fie kaia ilo ka tau tupe. Koe mea ko uhinga tu ai, oku iai e ngahi polo kalama keke, polo kalama e ngahi FBI, polo kalama e anga hono. Koe mea kotokotoa pe, osi iho fingertip, ilo hoi tuhu, i le fo i tuhu koe, ai te keha. Tuku e o, u tau o tau tōria sa ia kata more tai mi he kata he kapka pē mo kata he, he ha mo, he ha mo, he ha. Fe fe en ke liliu e tau mea ke tau listen mo tau sio, ka ha mea e e te e o ne value. Add on, be hungry, ki he ilo lelei, be hungry, he, o koe koea, kalanga e kau whaifekau, ke lauma o pe folofola, kalanga e kau taki, ke ngaya, ke langa e community, kalanga e, ke langa e masiva, koe langa masiva ia aku koea, oe, he koea, auha aho kakai, koe masiva ilo, e lakange ke tau langa he, ta hange ko glau ki mua, whinga ke mo tala noa e wha family, daily language. Tala noa e ngai mea ko ia, ke ha, ke o ngona e whanau, ke o ngona e ha. Pea ha, os mahino pe ke whanau na mo tala mātua e, o guia e ha, o guia e ha, kwatu ta ma ke ha, moe ha, moe ha, tēnau whanongo o kua ha, is a daily language. He, ko ha, ko whinga ia ke avoid mehe nau mahino ili a mea. Taka pau nau opena tō talangata a whai, o slava pe hong. Tau nofo pe tau tōru ia hea. Nofo pe he mea rerei. Nofo pe he māma o e kau ngā kau atu hea. He koe mea ene whehu ia he whānau. Mom and dad, I couldn't believe it. Koe mea ia kua, o kai ke whaake ai whānau ke nau ilo i mai, o ku tau tuu whakamakatu u pehe mea o totono. Tau tuu whakamakatu u pehe mea o kulerei. Tau tuu whakamakatu u pehe mea koe māma. He koe tau mahei pe, pehelewa he whanau. See, mom? See, dad? I couldn't believe you. O ku ke alau a scammers ke hao scam ho atamai. Yeah, I'm telling you. Koe hana uinga? Yeah, te utala atu pe me, e pe a motor share, te tau ki polo kalama. Ki lahi lahi hange koku te ngari ita atu mua mea. Koku nofo pe ni ngā webau pe, te ala laivi. Even ha kou wha laivi e fiafe. Laivi e tau ke... Keha, ke ho huhu atu ai e kua ngō I koe atonga. Huhu atu e kua, ke o atu peha ki I whakamāma ka motolu. Huhu atu ai ha, ai whēing atu keha, ke tā ki e kina ki motolu ke mea tonu ke mōwhai. Fie kāia ki he mea kua ko māmani o ku te heu peha. Heu peo te whanongo ke ngai video, ai ka kai na anau hala whanonga mai ake mea kua na umo safa ai e tainini. Oh, ya wefa mamahi, eh? Kaike. Ai pia tau tau pia whakamore more pe na ngāri kua siausi, eh? Whalamoho koi, soane, latai, shea te tau ki polo kalama. He okuha, oku mahu inga ngahi mea kou shea tu he koi mea e koi ha. Whinga ke tau hanga tamate! Tau tamate ia kia oua na ato e hoko mai. Paku mou tolu kou mou lavea, kou kore atu. We cannot change the past. We cannot. He gave the love of the Dolly Liwe, Aneafi. Got it out love at the Dolly Liwe, Ahoni. We can change by learning from our mistake. Okay? We can change and be strong. Hena itaike ke si ilo. Be strong. Eh? He elenoa, eh? Esta, malo, apito, kako kukua. Shea te tau ki ipolo kalama, he guikei ke uheni ke mō mao kau. No, he a whangere, oh, koi sinta ai, pe whinga mai ke tau ange o kau. Tau mai, koi kak whinga ke mō mao kau. Kau koi ke mō whie ako ki he paanga, koi o mai mō tōluia. Koi huhua tu pene e whin motua, kua, kua o fōma he hala whanonga. Ai whinga I eheha, ehe scam kene scam hoku uto, peaha. Ka, kai ke tāria e ako talange no? I say no, because I know how to say no, I know how to say yes. Okay? Pako e kuhi ngā kia, ke atu experience, ke ha, ke si kawai ai masiva. He koe kawai ai masiva, pa e ha, mamangi hano family, mamangi ai. Ka kuo more lau mano moe lau wafe, man, who are they? Where they came from? Tau maka, ka kou whakamaloa, ka ki moutolu, ka ainga shea te tau ki polo kalama. He si I lave ai he, e tina e tapu, tina fusi malo si lava mai. Mou shea tu he koe nofo pen he ngā ue, hoku ofisi pa wongo, I o kua wongo, han koe tinini moko hoku ulu he pe, man, who are they? You know, ke ala he miliona, ke ala he mano, ke ala hea. Koe whehiwi, whie matai, ai kakai ko ia, kakai tonga ko nuk mou whai e mea ko ia. Who are they? Koe question ia, who are they? Ko haina ane hanga o whakanofo ki nao tolu, ke nao mai o ha, tautu he tau whakaukau. Aia ko iku viti o kainga tonga. Forget about the past, ako rewa, aloa koi pe koe. Mou tolu koe ni Amerikani, mou hu mai i he tolu a Hawaii, kai ke to tongi hafo i peni uri uri e taha. Koe tala noa ia ai hang, koe polokalama koe ni hoko, koe tala noa ia koe hahano built up a foundation, built up a hot of financial house, ke ha ke te ilo o kuia e hoko hoko. O kai ke te pepe te te langa hoto fufare, ke ha, ke ma opo opo, pa te kamata, kwaha kamata langa ke fai meife, fai mehe ato. O kuiai hataha ke ha u o langa hoto fare, te te ta e hanga ha, eke ene laiseni, ua ki ai, ai mai palani e, kua e blueprint, o hoto fare, te te tuku ki ai ai ha, tā palani i hoto fare, loki mohe tolu, loki no fare malolo e tolu, ai ki ai pe moe lanai, kua pau ke miti ene palani mo e te palani. Koe poto eni, miti e palani ai tama koe tufunga, ai contractor koe ku hauga, miti mo e te palani, o stā palani. Taimi ko tokotoa pe ke tā palani mai ai, ku te hanga. Evaluate, evaluate he ahakotoa pe ne tā palani. Ka mouta foki hake peo ha, tolo atu, tolo ki fe. Kuna was tolo atu pepe ha. Falongolong, kai ke toi ilo he kakaia koe ha. Mou poto a kai ngatonga, ko eku vare vare lau atu koe ni, ko eku fie tokoni. Nofo mei nu sila asleria kai jo lavatato ko o service koe, pehe kai ko uhinga itala noa atko ni, o kwa ipesi tonga maa tonga group, o ko uhanga o ata, alu aipe, ko sio sio aipe, pake alu semela ke steiti o moi fonua o kuke iai. Ko hana uhinga, teke lava pe koe, o kumi, kumi pake ako, kumi pe koe. He lava pe koe keke ilo. Mahina kulao, pa koe uhinga ia kai ngā tonga koe uhinga atu, he Lucinita, mahalo apito keke, mahalo lofi, mahalo mele. Fie ma, okay, mo uo sio ngā he vitio, he koe kua vitio tafulu, koe tafulu i ke poto, ke tau poto. Koe utala atu koe hala fononga ni ufou mai ai. O koe iai kakai tu umaharia, koe keu tu umaharia au, tu umaharia hau loto. Koe kakai, o koe fe unga pea mwe ki imea koe mau. Ihe ngā awe o kou tautu ai. Wai fu kakai hena. Oku iai e nau lau kilu. Oku e nau miliona. Ka oku ha, e he uia e he skema ka pa ukai keke poto ilo iho mea. Ka, ke utala noa tu peko ni. Shea tu latai e tau fu video. E ko hange ko lau hawe i tā pa fai fai pa aloa tanga he mea keke. Ka ko e ku ofaape. Mahina. Sai, te ufakaose uki video. I have to go back to work. You know, tau lotu peke lahe. Ke hang hai otoa mai ha māma ka ki tau tolu, ke ha ke tau ilo. O mai ha atamai mata, ke ha ke kalosi ho tau atamai me hanga hala. He tene hanga whakavele i ki tau tolu. Tau lotu ke otoa ke hang hai otoa o whakamama i ki tau tolu. Lotu ke otoa ke o maha iwi o kulahe. Lotu ke otoa ke o mai kakai totonu ke whitau laki mokoe. Pea hene pehe o kuha. Ke moherei, moherei a ako he po uri. He wea he hakai ke hakakai o ko wala ka nao paanga. Moherei, arerei o kuha. Me ako e sai e te whaito tonu, Pako me e kumaha owana a te whakakaukau i hafo i manimo, ona ke pehe e koe e ha. Te ke hao? Na ke pehe e koe koe maa mani koe ni o kuwai hono ngahi hala kotokotoa pe. Ku he nuu sila kuiai e ha. Kuiai e ka ngahi feitu u o kunau hanga trace mea kotokotoa. Astelelia mea kotokotoa. I don't know about tonga ka koe ilo feitu i muri o smau lay out te mea kotokotoa O na mo pehe e kai puri ha mea. Amerikani tau tau te fito ke puri anga hau kone o kumau feta autu i atuai. Ka koe uhinga pe e ku si iwesia whakaukau mo gloto, koe si kautonga na blavea. pako ofa la hayat ko mo ngai fo fo nga pe ta fa ta wa nge pe ke angai o ta ta no nga pe ha pe a ko leva ye nga ne ko ya ko alu he hala piko piko o ta fo wa ta tolo ke ta e ma mo he ta fo wa ye ha faina ta ya we ai o tua mo ui te ne hanga ha fa ka mau a mai nga ne ko toa e te ulu elu e pe sinta ai lo elu e pe fo nu ka tau pe me e iau kai ke usai ai ke wala ke ha tana ke ha paanga sinta pau ke alu pe he whakalao he oku ha. Me a iau te lava ai o mohe po uri mohe re rei. Ko ia ai ka inga tonga ko ofalahi atu ko ngata e ki viti o e tu kau fuke ngā aue te hanko e lau ofalahi atu ko mungai ai fofonga tau lotu pe ke rai ke tokoni mai e ki he tukuange a ne a fi tukuange a me a kua mole o ai ke wesi ai ho mou whakau kau ko kore pe kak mou tolu. You gotta know how to make a tough decision, you know, in a tough time. Koe koe kakai au ha, koe uia koe toa aia. Eh? Koe kakai au kuna au poto I he tough, he make a tough decision in a tough time. Eh? I'm talking about the ai ha, hala whanonga na au fōma I ai. Koe uia koe ofala I atu ka koe ngata e tau ki viti o, share e tau ki polo kalama, mou tolu mou fie hu mai, you know, messenger mai. Ke o atu e ai ID ke mou hu mai ai, o sio I he I he tolu, mahalo uk mini te tolu nima ke mini te whanoa, te ke spend ni loto, e te ke si oai. Pa te o mai ai toko taha kune os whakaawaha no ofisi Alaska, ke ha ke lea te aoni. Eh? Pa not only that, the idea is ke ke ha, ke ke whanongo. Pe ha, ai hau, hau mo hau ki inouti mo hau pepa, o tohi tohi, ke osikoho o si o koia, alu lewa toi si o ki ai. Eh? Ko uhinga anga ia e ku ki ilongwa ato. Ko uhinga koe lahi apite kakai na usi ito e mai. Kai kai fuke wala vato ko newe ke uila buka hai system na inga awe ak e kakai ko ia. Pako uhinga ato pe oku fani ia. Ilo hino tala noa I mai mou tolu kona o mou fai inga awe ko ni o mou hanga kaka e kautonga. Ko fanonga tuwa ki whakamatala mai e kakai ko ini. O ko osi e kutumu ihe mahina.